sisi or uachie serikali kazi itafute mwenye ataweza hiyo kazi. It is not two ways about it. Hiyo tumekata. Tuko sawa? Tuko sawa? Haya. Gender based violence. Kuna watu ambao pia wamepigwa, wamedhulumiwa. We want that type of a scenario. Ikome kabisa.